Joel Zuma to a place called Love. Go to Anita Baker to caught up in the rapture of love. Gantigos Nazo saying Catele, almost a bit do batting a mark of Angage. See, Ugeni Loma cut no big Zulubat is a fellow surfer. Tabby busy, he is a little bit of a court and has done and got again. Say, Kube, my sister again again. As again, the love which I will join the lady D. Schoolman and I'm trying to snake up in Talan Agamu. Yay, business day at development manager with South African Agricultural Awards by Visa SAA. You have one again, as being a little unjan snake up.
Someone on to Tinjapil and Bingil and Avalali.
Oshai was Lakon or Shai's King Sakon or Shai's King. Get up! Put the corner in shish. Oh, if I can go for my own corner. Yeah.
The
training I find is soil erosion, I find I'm a flat. Ukubuleka komhlaba kumhlabathi akufani. So the approach of financial ibhekane nenselele ekhona
njengamanje.
Yeah. Ama South African Agricultural Awards awesingaki futhi angani.
Awuqala ngidiso waqala this organization yaqala ngo 2017. So njengoba ngichazile ukuthi sekuqoqosha abantu abangango 3200. Ngonyaka odlule nje kutraineke abantu abangango 413 kuma awards lawo 111 asethekwini. So kwase kwavuleleka laba abanye basekhezethe nje iyonkana koNdwedwe koMbumbulu ngisho nakomhlaba uyalingana bakhona bathile abaqeqeshekile. Kutheme sekubonwa-ke i-organization yabona ukuthi baningi kakhulu labantu asebeqeqeshekile. Kanjani ngoba sikhaze siyibone ama-awards akomelisa abantu ngokuthi wenze kahle not ngoba ngiyakwazi mamdi ukuthi uyifama but kuba ukuthi kufika zonke iy'nhlanga kuzoqhudelwana. Inhloso enkulu yayo ukuthi kumotivateke nathi sisebancane ukuthi kubonakale ukuthi njengoba nami ngisamusha ngikwazi ukuba ifama but mingabe ngicompetition nobaba omdala osenamadeva aphothiwe angifinyeleli kodwa yini ezokwazi ukuthi ngenze ngize ngifike lapho ngibe ifama nami encane kodwa eyenza ngendlela. So lawo ma-awards lawa remember ukuthi kuyatrainwa ngala kodwa futhi kuyakomelisa i-South Africa yonke. So mina njengomlimi osamusha ngizofunda from lo mdala ngithatha iskill esithile la ngibuye ngigijime njengakuma music ngiyolima kakhulu ukuze ukuthi ngonyaka ozayo ngibe sengenza kakhulukana kunalokho. So more than anything yakuthiwe intsha izoshintshwa yintsha futhi akusekuningi ukuthi kuthiwe sizoshintshwa abantu abadala. So silapho-ke njengoba ngincane kanje kuyimini ngihambe ngikhuluma ngiwumlimi futhi owaziwayo nje. So silapho ekutheni asigqugquzelane nezintsha ibukeleke le nto yokuthi ibalulekile ukuthi yenzeke.
Ngiyangibona into ehambisana nezolimo iyama-awards isebenza kangcono isebenza kangcono uma izonika umuntu asithi food bank noma inika umuntu ugandaganda kuzena imali. Ngazi uma ngiqinisile.
Uqinisile mama.
Yebo, kwenzeka njani?
Uqinisile, uyabona nje kwi-training into esiyenzile sike sikubheke ukuthi u-serious kangakanani nale nto oyifunayo. Akukhona ukuthi unomhlaba phansi sibheke ukuthi u-serious kangakanani. Kumeke waqeda uku-train unikezwa-ke i-startup mhlawumbe njengama-seedlings ambalwa ugijima mbe utshala insimu. So lokho kusuke kwenza ukuthi sikubuke ukuthi njengoba uzotshala la ingakanani inzuzo uzoyenza uzoba serious kangakanani emva kokuthi uqeqeshiwe usebenze ngokuyimisela. So nami ngiye ngikhethe leyo ndlela uma kunokuthi unikwe imali unikeza into ezokuphusha ezisephambili.
Omunye umkhakha kwenkunina ile marketing. Abantu sesele manje sefanele umxhume nokuthi iyaphi into yakho kusuka lana. Ngicabanga ukuthi kuzomnika-ke ozowina noma bazowina kuzobanika lelo thuba lokuthi nibabheke bezeyofika isivuno sabo kuze bebongene ey'tolo. Ngicabanga konke loko kuzobasiza.
Sekwenzekile mamd because njengoba sebetrayiniwe manje siyabamonitha senze into ekuthiwa i-quality assurance ukubheka ama-crops ukuthi a-right kangakanani ukuthi ahambe eyodeliva kulezi ndawo. So sekwenzekile nje konke loko nalaba futhi abazowina bazobe sebelandelwa beqeqeshwa ngokukhulu ukuthi yenza kanje ukuze ufike emakethe khona. Size sithi uma sibaqeqesha sisho ukuthi ngisho singatshala ispinashi sonke, ngisho singatshala ikhabishi sonke, ikhona imakethe for lokho. Okubalulekile ukuthi wenze sure ukuthi isivuno sakho siseqophelweni eliphezulu ukuze nomuntu omnika sona sithathe. Kwaphela o-food safety uyabazi ukuthi kufanele ukuthi udayise into ezodleka umuntu angaguli. So sekuyenzeka nalaba abazowina futhi kusazokwenzeka.
Manje-ke nasinamajukujuku siyami omama bethu. Manje kwenzeka thiwathiwa masifuna sifake igeja libuya nodaka sesiyazi nhlobo lomhlabathi. Ma uphushuzela noma umnyama noma unjani angithi uyabona. Masifaka simbewu siyahlwanyela nje. Bangakwazi ukungena nabo wena senenze iy'kali nibathathe isikali nithephe isikali ukuthi awu ngaka. Thina hayi sifake isikala ngesandla. Futhi sihlakala awu uyazi kwafumbathi singangena and khona i-category.
Ngeke ukholi khona omkhulu nje balapha edumani kamasho babengenangisho insimu labo. Ngabona uthando kade senze i-training balimi
khona
oma big group yabo ibizwa ngabafelokazi lapha kajini bakhona nje baningi baye bathi mesebehlalela kanjalo ngibhegema sihlala ngawani ngathuka www.saagriawards.co.za ungena lapha ikhona into nomination olandelela khona ukuthi wenze njani ufaka ivideo yakho nje ushoot shoot intimi yakho usho ukuthi ngi deserve ukuyina ngalokho nalokho nalokho kunama judges ke from different universities or professors abazobe be check ukuthi ngampela ngampela ubani okufanele ukuthi awini ngoba siyazi namdu ukulima kufani nomculo la kufanele kuvote khona so sibelivela kakhulu kwi evidence ebonakala ngezandla ubufakazi ubonakala ngamehlo so labo abazowina bazokhethwa ibona labo profess from Kosidara Agricultural College ko UCT ko Stellenbosch ko UKZN kwezolimo so sina as ama organizer ama awards sobe sekuhlele sekukhetha wona ama judge la ukuthi hayi le video le emva ukuthi ngijimileke nayo ubona ukuthi ngempela sibona ukuthi akwini lona lo khona nama unsung hero ma lapha labo mama laba bathola ukuthi ujalela ukusiza umphakathi awujale nokudayisa labo bantu bayebangabonakali ngengithi uma wami naye uyi-unsengire ngoba wangifundisa ukuthi ngizengibi le nto so labo bantu-ke nabo banamakhathegori abo uzofika lapho igqokele iphini fubuze ukuthi waye ucabanga ukuthi kufanelekile ukuthi uwine ukhaze kubonakale -interview nabantu abasizile yilezo zinto because sifisa ukuthi ibe real ngendlela emangalisayo if ukuwina futhi lapho abano-6 years akube njalo so landela next year kodwa nami ngiyathemba ukuthi ngizobe ngingenelile
hayi hayi wena ungenele
ngiyadlala
ngoba ukulima kusuka kude uzothola nje abantu abathi nje kuyamama siba uklele solanda uhlobo lomqubo nje senzela wona kwalowo muntu ukhona isandla sifakile siyabonga kodwa-ke kukhona omama abazofuna ukuthi hhayi kahle esinegugu ongiphindela leto kuthiya kubhalwa aphi siyayicela i-WhatsApp
i-WhatsApp ayikakabi
khonasicelane sizokwazi ukuthi usiphindele le website
kuzoba
i-Facebook
i-Facebook ikhona
sikhona
yebo sikhona ku-Facebook ma SA Agri Awards
ehe
sikhona na ku-Instagram u-SA Agri Awards
yebo
sibe khona na ku-Twitter u-SA Agri Awards na ku-TikTok futhi kanjalo bese ke siba khona na ku-website leya dingishini www.saagri.co.za uma mhlamba u-inbox ake mhlamba udinga more ulwazi oluningi unga-inbox abakhona abantu team la ezomphendula umuntu la ekhona mhlawumbe ufisa ukwazi nge-training mhlawumbe ufisa ukwazi kabanzi ngama-awards ngoba zozavale ngokuphela kwa-February ukunominate
okay
yebo ma
awu sibonge kakhulu siyabonga negugu mthalane kanti futhi naku-s kukukhozi TV Khoza FM TV bazobona futhi khona khona ufisa ukusho futhi okusele
no
ngiyabonga kakhulu all right siyabonga kakhulu dadi.